kandi twatumvikanye ko ari umwambaro wo kwambara kwinjira isengero nshyashya. Nkaba nezerewe kubona ndahashyitse n'isengero yaraheze yaruzuye, hasigaye umunsi wo kuyinjira. Rero uno munsi twabazaniye umwambaro nk'ishyirahamwe Umugiraneza Nsanzwe Ndongoye. Rero kubera ishyirahamwe ryacu rigira neza kuko n'Imana yarigiriye neza, rero twabazaniye imyambaro ijana, ikaba ikiriye amafaranga y'amarundi miliyoni 5 n'ibihumbi 300. Twashatse ko tuzizana hageze ko mwinjira isengero kugira ngo twinjire urusago rw'Imana rushasha natwe dushajije. Nkaba nifuza ko tutokwinjira dushajije ku mubiri gusa n'imitima ishajije. Rero nakajyokeza ko kwitegura tuze twezwe nk'abinyarurambi twinjire n'imitima yacu yera derere. Ahantu hatanguye hakiri agashure, ubu ni ku nama y'ukwezi. Aha hanyu rero ndi kuri Paruwase Mbyeyi. Aha niho natoreye indero, aha niho nakuriye muri Sunday School.